Yo, Music Fire again.
Oluli zanle mave.
Yo, asinempehlo manje izinto sambi kahle. Yazi uthandwe futhi umlilo manje sekusela amalahle. I never thought ukuthi my baby sohlukana wena wangifundisa uthando ngakubambela ngiseyithwasa mina. I take it slow this time, I take it like a pro. I side the bride. So confess angena ego but I have to go a thousand miles ukuze ngizwe impimbo ye uxolo ma. Sahlukana ngathi umlingo but izinto besamba kahle. Manje sicike ngathi uthingo futhi ngarealize alethe ukuthi wena ngimthanda yaza ubone. Onakasile umjinga kushabalala. Hey, kodwa umshefane kodwa leni nyakanyaka amahlangana ngiyabaleka ngani ngishawa isibakaba. Because all over but feelings that you para look is better sick of nothing cause I didn't know what to do. Hello papa baby sends the bungas it's young tea.
Never mind it for go can't say but it's over loot I say it's why I'm dang it. Single mother comes to say it's the way I'm so it clean and clean for when Kapeche amabe Kapeche ya Kizomela amabe
Bengithi wena wa, kanti ngazi ngoshe isikhathi sami everyday bengcinga ngawe. Ngangihleli namajita ami, yazi ungafana ongaboni. Bengazi nokuthi ho, thanda lona lo, ntombazana onayo i-choice. Kodwa unayo i-voice, mara wazi ukuthi no, why you wrong? Baby girl I need you no more, wangeve uright. But washit makhambi isikhathi wangeve unice. And mangikudinga kuthola every time, I remember. She was shining like a diamond and I call you every second. Namajita ngibiza psycho, ngingenandaba cause ngangidinga ubambo lwakho. We were so close, lakho kwami babe, kungokwakho. Mbuzo ubisa wanna live a long life. Ubuhlungu manje ukuthi this is goodbye. Sometimes ngiba ngedwa, ngakhetha amabhebeza. Nonembeza, nyembezi ziyangihlasela.
Yebo uma ngibuka ukhathe, ngathi uzovela uthi ase. Imizwa yami dange. Zinquma zakho zise, inhliziyo yami so iqine. Nanti for wena. Kapeshe amabe, kapeshe ya. Ngizomela amabe. Happiness, yeah. Oh, my baby.